have seen the church enter.
Nimeona kanisa likiingia.
Finally a day comes.
Hatimaye siku inakuadia.
When nothing else will matter.
Wakati ambapo hakuna kitu kitajalisha.
Prepare the way.
Andaa njia.
Prepare the way.
Andaa njia.
The Messiah is coming.
Masia anakuja.